Waiʻanae he malu I ka ulu niu. Ule niu ka hana o pōkai, he nani ke ike aku. Aloha I o Waiʻanae he malu I ka ulu niu. Ule niu ka ulana o pōkai, he nani ke ike aku. Watch out for the stop. Kukila kila ka ana, hua hini tau I ka hano. Uluwehi I ka maile lauli ili, he ala hui hui e. Paana, paana ka makani he kaya ulu, he ahe ahe mali. See, hear the wind? Ya ala o ka awa puhi, he pua ala o na. Haina mai ka puana, o Waiʻanae ku home. Home I aloha I ia e makou, home po I na ole. Haina mai ka puana, o Waiʻanae ku home. Home I aloha I ia e makou, home po I na ole.